Kipre Junior sasa. Hakuna Kipre wa mchongo, brothers, sisters. Oh wow. Kipre Junior. Anamwambia njoka hata kama kutam Kipre Junior. Kipre fundo kandanda huyo. Kipre Junior. Kipre.